Hep, wap-a-da-da-head. Hep,
wap-a-da-da-head. Hep, hep, wap-a-da-da-da-hep. Hep, wap-a-da-da-da-hep. Hep, wap-a-da-da-da-hep.
The girl leaving with a broken heart. The girl is going to tell him you. Just keep away from her all around too. Whoa, 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 whoa,